Zimandara. Wa vepi. Uye unonzani.
Sekuziva kwenu kumatare pai.
I'll be right here with you.